Yabila akanenzeka nje nabaphi nabantu naze nabantu ebuhlobo ngizungidlulisa ukubonga okukhulu kunina lonke niphumelelile ukuba khona namhlanje ngiyabonga kakhulu ukwenza nababanye ngiphoza ngamasikandi lephambi kwenu angithuki muntu wengoma futhi angithuki muntu angithuki iqhawe lamuntu ngicela ukuthi bafowethu ningisapoteni njengoba nikwenzile kwabanye abafowethu nabasapota baphumelela bayaphezulu ngiyacela nje kanizakwethu yakwazi ukuvuma ingoma ngizoyivuma Yabonga bakhona abanye abakhona abasazongena emva kwami ngicela ningahambi umcimbi usaqhubeka.